spot karon ang New Year's Peak Resort. Tara!